Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Jerusalem.